We Carolina. Uyakhumbula ndichazela ngomendo wam? Well, umyeni wam ubonole waphuma endlini kanyemeni esithi yawukhangela intle ndabe ndiyagqibelese kwambona. That was 10 years ago. Andinqangatheke, yeah. Yeah, man.